yakayani zinga manya usheno kocha shailo tibaya tiro mahaba yakayani zinga manya rechi ucheba ngamhanzo beshe wenga wena ziranzo mkini ho akawa uhajaya shuruhuni haho wingu nanzu ngikawa chaka ya mahapa mkini we kucha joduni dapa ransiba we kutsu hajaya japa ngamhuono kawe
Kaya.